I don't think there's an issue sleeping at a woman's place. If that is your woman, if that is your woman genuinely, whether unalipa rent ama ulipi rent.
Ebu pause hapo. Ati wewe. Mwanzo umeharibu eti whether unalipa. Mwanzo kama haulipi, hata doorstep usikanyage, unaenda wapi? Ukikatwa panga.